Novuga ko kuziganya bikomeye cyane bifite kazoza kanini. Iyo waziganije ushobora gukora ibintu byinshi mu byo waziganije, ushobora gukora imigambi yawe, ushobora gutanga urudandazwa, ushobora kugura icyo wipfuza, ushobora gukora ibintu byinshi iyo waziganije mu byo waziganije.
Jewe noziganye nka champagne none bya bimaziki ugasanga umuntu akora imvira kuziganya. Nta kamera ifite ko utaburisiye kujya wafise. Twumva abantu benshi bapfa bagasiga amahera kuri konti menshi, abandi bagapfa bagasiga utunze barondeye. Mbega aha muri iyo sensi biba bigifite akamaro?
Cyane birafite akamaro. Ntuziganya ngo uziganirije wowe wenyine. Nimba wari ufise ayo mahera kuri konti, azofasha uwundi, azofasha umwana wawe, azofasha umugore wawe, azofasha umugabo wawe. Upfuye usiga inshuti, usiga abaryango. Iyo upfuye hari ukaba hari icyo wasize bisigara bimeze na neza no mu muryango, ariko iyo upfuye naho atari n'icyo wasize bibonekana nabi kuri wewe naho uba waragiye. Ni byiza rero naho uziganya utazi yuko ejo uzoba uhari, kuko ego bibaho. Nuko ushobora kuvuga ati niko ndaziganya ibyo nzo koresha mu myaka itanu, amahera nzo yakoresha mu myaka itanu, kugura ukaba ufise amakonti ma banki yose CRDB, BCB, mugabo utazi kweje uzoba uhari. Mugabo ntuba uri kubigurira wewe wenyine ku gatwe kawe. Uziganya uziganiriza umuryango wawe, uziganiriza abana bawe, abo muri kumwe, hari n'abo hanze hoho basiga donc ibyo bita amatungo asigaje, hari abasiga bayafashishije abandi bantu bavuga ati murayaha abantu bagowe cyangwa abandi bantu bafite izino ngorane. Donc ntiwoca uvuga ati ndeke kuziganya ejo nzova nk'aba bandi tureka ndayagiye mu kuzimu nayabiri
ometwiwari yavugisha anezereye cyane yambwiye ati ntituziganira kubera twebwe, ntitwiziganiriza twebwe, turaziganiriza abantu benshi batandukanye, ejo abana cyangwa n'abandi. Ne wanavuze n'impfubyi nawe umuntu wese ushaka kunafasha nabe ndiyumvirike baje eske ko nanjye ndagwenda garutse kubera ko ndiyumvira si ndiziganya kubera ni wabasaga napfuye bendetse kuziganya naho ngaca nguma mbaho bityo bigenda gute usanga nawe nyine ari bitajanye neza. Nivuze ari kuziganya ni ikintu cyiza mbe Gloria ndakubate mbe kugira ushobore kuziganya neza hariho motivasi cyangwa hari ikintu kigusunikira gushaka kumva ko uziganya mbe gupfa kuziganya from now izo nguvu zo kuziganya amahera yaryoshe andi bafise uburayage ukayahekenya none niza izo nguvu zikura hehe
uko bivuze amahera araryoshe mbwa mu buzima dutegereza kuba dufise ikintu dusigaza kuba dufise objective, dutegereza kuba dufise vision iyo dafise video rero ni hajya nyene cyo yajya yose ukayamana muga igihe ufise objective ushaka kwa dans kushika ko ufise bijya ufise indoto ushaka gushika ko uravuga ati ndeka mbike ejo shobora gushika kuco nifuza eh nimba uvuga ati mu myaka 5 ninaziganya nzoba mfise hotel ya nzoba nyuma iyo myaka 5 nzoba ndi able yukubaka hotel bisigura yuko nyuma iyo myaka 5 nimba warabaye serious mu kuziganya nyene uko ubitegerejwe waruguriye kuziganya nko mu buhinga iteye imbere kandi abivuge donc hariho n'ama accounts atandukanye ushobora kugura kugira ngo ushobore kuziganya hariho nk'abakoresha account block bakavuga ati no account ndagiye kuziganya amayera yanjye nuguriye account block amayera yanjye azoba ali saved there azomara nk'imyaka 5 imyaka 10 muga inyuma y'iyo myaka 10 hariho the reason why yayabitse niyo ye donc yayabitse abafise ikintu azoyakoresha donc rero ufise vision ufise rêve nibyo bintu bigutuma uziganya ufise ikintu ushaka gushikaho nico kigutuma muri wewe uziganya iyo udafise icyo ushaka gushikaho ntibikunda ko ugira akagatima ko kuziganya nanone ubunye ibintu birazimbye kugira uronke amahera yo kuziganya biragoye donc ni kwa kwiniga kugira ushobore kuziganya nutwo uba waronse nukwiniga
ke gore yavuze ati kuziganya ni sacrifice uragira kigoro gushobora kuziganya kandi yavuze neza cyane ngo kuziganya twese biratubereye ko tuziganya kwa na numwe abafite amarada akeneye amarada ryoshe mugabo kubera ubufisi rukuraje yavuze ikintu cyiza cyane cyo kugira intumbero mu buzima none turabaye hose tu aba jeune ugasanga umuntu aravyuka aragira atagere ko araje ntibona ejo kobaye zina ejo wewe muri mu myaka 5 wibona gute ugasa nashaka no kubikira basi wewe mu mwaka 10 wibona gute ngo je ndahanyene nuko nyene bimeze ugasanga umuntu ntafise ariko araje iyo tudafise iyo turiko turaje tudafise vision y'ubuzima bwacu biratugaragara dushobore kuziganya neza biko ravuga madame Gloria na cheni mvira yuko sha kuziganya vyo bifitanye isano na entrepreneuriat mbega hari isano bifitaniye
iyo bihari irahari gosi cyane kuko nakubwiye ati uziganya iyo ufise umugambi entrepreneuriat nkuko ubyumva ni cyane cyane abantu benshi biyumvira ati mu Burundi ni ugutangura urudandazwa sorry gutangura urudandazwa gucuruza kugira iki abandi bavuga ati ni kwironderera donc kumenya ila wironderera ubuzi ibiki n'ibiki mbwawo uri kurabyumva nk'aba entrepreneur benshi n'abantu bashoboye kwinova ibintu bishasha rero kugira ushobore kwinova ikintu gishasha ni uko uba ufise na moyen igupermeta kwinova icyo kintu gishasha rero nibaza ko iyo udafise ba c'est pas tous les jours yuko uba ufise moyen yo aba entrepreneur simbisi bakenera le moyen yo afise amayide ari ku murongo afise projet nziza simaka arashobora kuronka amafaranga ayakuye handi mugabyongeye niyo yoba yaragize iyo projet kandi yamye asaving arashobora gukoresha umutahe wiwe utangura igikorwa ciwe donc birafitaniye isano
ego madame Gloria uratubwiye neza ko kuziganya bifitaniye isano na entrepreneuriat ego iyo turiko turavuga ngo twitangurize ubuzi buto buto biciye mu kuziganya dushike ku migambi yacu umuntu wese ibyo yifuza gushikako mbega madame Gloria twabuze ko amahera araryoshe kandi amahera kiba bikabira tugora jo nivuge ku giti cyanjye no kuri abandi benshi mbega nitwa tujedewe duha cyangwa utundi tuto twokora kugira ngo tudufashe kuziganya kubera madamu nawe uratwe biguye amara ryose
ba ndabizi urayakunda ariko mugabo nitwa he tujede no bahango kugira ngo mushere kumenya kuziganya ba hanini umuntu ngira ashore kumenya kuziganya nkuko nabibabwiye biva muri mukino umuntu aba yumva ashaka mukino mugambo umuntu aba afise mu mahave umuntu aba afise kuco abashaka gushikako right mugabo rero mwiyo case nimba naho nyene umva si bose batahura yuko bategerezwa kugira ama objective mu buzima canke ama hafe mu buzima ariko umugabo naho utoba wumva ufise ikintu ushaka gushika ko ushobora gusevinga mu buryo ubutandu first of all lashobora kugira ku kwama donc nk'amahera ubuhembwa donc nk'amahera ubuhembwa ku kwezi canke sima donc apana mushahara canke amahera uronka nimba ufise kioske nimba ufise akantu ukuramwa amahera ku kwezi canke ku munsi kuraba ama depense ukora no kuraba amahera ukoresha ku munsi hama bikagufasha ku kugabanya ama depense kumenya donc mugumo no vuga yuko ufise nkiyangakaye ukazurandika ikintu cyose wako nimba ufise umushahara wa 300,000 ku kwezi ukavuga ati 300,000 hambere ho utegereza kuyumbira 300,000 nzoyikoresha gute hari hama ma depense abali essentiel udashobora kwikawusha umuntu wese abakeneye utegereza gukora donc utegereza ku depense naho ubigenda gute wowe ushaka go saving right ayo rero ukayashira ahantu ukavuga ati ki donc je vais dépenser pour ça ukabishira hangaho ugagira ninde donc ufise liste uvuga ati iki kizogenda gutya iki kizogenda gutya at the end ugasanga mwaya 300,000 naho ibintu biba bigoye nk'umujeune nk'umuntu atarubaka mwiye 300,000 tuvuga afise hafa afise hawa bitamugoye mwiye 300,000 yugura nk'utuntu nyene ba nk'ibintu biba nyene biba biri important kuri we hama agashira akote uduhera duke naho twoba 50,000 canke 100,000 akaja akote akagenda kugurura konti abo dufise ama banke menshi akagenda kugura konti akayashira kuri akazoza arashira kuri konti 50,000 hari abavuga ngo usize amahera kuri konti ngo arayahera ngo at the end urayaje kandi sometimes nibyo urayashira aho mukaja kuyakura sibyo ariko mugabo hari gihe naho uvuga ati reka ngire konti ibiri canke konti itatu nuguri konti inye mvuga ati izoba ari iki nacho iki inye hama ya 50,000 ukazokwa muyashira ahantu naho uzokena wicaye muri salo ukayibagira pipi uhakaza kadi urgence ukibuka kuvise 50,000 ahantu ukayibagira apres ubishobotse ukwezi ku kwezi ugira ibyo bintu urumva ko umwaka uheze uba maze kuronka ayatari make ushobora kukuramwo ikintu hama hanini icyo navuga ati ukugira umuntu ashobore gusevinga nuko ashobora kuba ashobora kumenya ba ibintu akeneye mu buzima ashobora kugira ikintu bita kugira plan iyo uda planning ikintu na kimwe nibisigaye ntibikunda first of all tegereza kumenya kugira guplaninga hamuheje guplaninga ukavuga ukabikora ugakora uko bitegereje hamugacekinga ko washoboye kugishira mu ngero plan zawe sibyo rero nk'abantu batazi gusevinga canke bigora bajene biratugora je sais bien icyo nabahanura ba nugu kukura ko donc ayo bibona biragoye c'est vrai ku sevinga iyo ufise umushahara mutoyi biragoye ntibyoroshe nawe urabizi uri umujeune ntibyoroha mugabo kumenya yuko utazi ibizoba ejo niwe yafata ayo 300,000 uhembwa ku kwezi ukaca hajya yose canke ayo pa ayo 200,000 uhembwa ku kwezi canke ayo 100,000 uhembwa ku kwezi ukayajya yose agahera umunsi umwe ejo birashobora kukugora hashobora kuza kadi urgence uzokenera ayo mahera iyo rero donc bikugoye nkucubona yuko warufise wagize nabi wari sense kubika eh so hanini umuntu yoza arafataga kaye yo kaye akanika mwati nzoguriki ba hajya mu bisanzwe tubatukiye no kuvuga ati undo musi nakoresheje 50 mire yakoze ukacandika uno musi naguze stilo naguze kirado naguze iki ukavyandika ukazozura bishira aho byose ukagira muri ukabibika hangaho at the end ukavuga ati ba urashobora kubona na loisir lakini we urashobora gufata mu ibyo bintu byose biri important important ugashiraho na ya loisir ukayashira akote hama the end ukaronka ayo usigarana ushira kuri konti rero nkuko nabivuze biragoye ariko byose ni mu mutwe ubishira mu mutwe kandi byose ni intumbero yawe byose ni ugushaka kwawe byose biva ku cyo ushaka gushikako mu buzima hariho abana bakiri batoyi Baba fisi twadusanduku bashiramwe amahera right uratuzi arazirashiramwe 10 arashiramwe 100 tu vois a diende sanga fisi yakwije n'igihumbi kandi aragura ikintu kumva araryohe right naho ubura umuntu akuze ukagenda ukayakipinga naho uvuga ati ba si fisi vision yo kuzokuba kintu don 5 naho ugo you never know icyo yakoresha mugaba abantu bose ba nizera ko baba yakeneye kana aho yakeneye for you ko uziganiriza abana bawe d'abord amashuri y'abana bawe kazoza kawe kari imbere byose
ego gloria urakoze ukije no byiza twaduka abana bakora ugasanga umwana ngo papa yanguri bobo arabitse tuhera sekoti jana arakwiriye haze ko yo practice ko kudiganya bikwiye ko bandanga n'igi umuntu yageze mu myaka iri imbere gusa name niyumvira kesh turi twaza ngo je mvira mbwa amara makenya ko bwa ati ukaraba twiye ko tukwiye kugura kakaye e moi aussi je recommande ko bantu bagira bagura agakaye ni byiza ubwo sanga je twimvira ati je wa mara mfise na ma depense fise biraruta je ko twese gisanzwe gihari ugasaga je ninjiza 200,000 mugaba ma depense fise ni ya 400,000 ne glory aho ntumva ko ari mu kanomari biba byagenze gute eske ni kosa giwanje je nfise ama depense arengeye kubera iki cyane negezo kufata ama depense nka ya minimiza nka yazana ku rugezo kwa mahera ninjitse
niko nakugiye ati abajene biratugora n'abantu bubatse c'est vrai birabagora abantu bubatse bobo bafite ama depense menshi loyer abana tutu mugabo rekanzwe nakubwire nk'umujene uhembwa 200 ugasanga ukoresha 400 ku kwezi ati bya bindi bavuga ugingo ujya ajya amahera atinjiza right mugabo ugiye kubiraba dukwiye kwiba ni hahandi nyene usanga twese dushaka kubaho ubuzima ba burenga ubwo dufise tu vois turi sense kumenya uko tubaho mu buzima dufise Nibuzi ko ufise 200,000 ufise income ya 200,000 ku kwezi menya ngena iyo 200,000 uyikoresha iyo 200,000 uravuga ati okay hariho ibintu nkenera ba ibintu birazimbye c'est vrai 200,000 aragoye ko uya donc ukira amantu zi yawe rero ariko rimwe na rimwe biragoye hari igihe bishika ugasanga niwambwira ko hebe uhembwa dose ukacugenda kuriha gukotesha inzu ya sase nkane niworonka ya bus kandi niworonka nayo kubaho ica bisigura ko ucuja kurondera inzu ya 50,000 kandi biragoye kugira iyo ronka iyo nzu biragoye cyo gituma yakubwiye ati biragoye sometimes icyo cyo turavuga biragoye mugandi ko ndakubwira wiga kubaho ubuzima bwawe wiga apana kubaho ubuzima bw'uyundi wiga kubaho ubuzima bwawe rero maze kwiga kubaho ubuzima bwawe hari igihe bidakunda sinobesha hari igihe bidakunda ko wobika hari igihe utanakwigwa c'est vrai mugabo gikuru ni ukumenya ati mpembwe uyu mushahara ntegerezwa kuwukoresha uku kandi ntegerezwa kandi kwiyumvira ejo nzobaho
good kuziganya ni ikintu ni gikorwa ntasubiritswa cyangwa mara yose ronka kuziganya kuziganya birakenewe twakivuze yuko si wowe ufite salaire kirazira ku dépense amahera ari hejuru ya salaire yawe ego turabona yuko uravuga ati ibintu jembo nimwe naje sinkwigwa mugabo wa watigereza gukwikwa kwa tubako tudakwiriwe kwa turavye abandi byo babayeho ubuze abandi bafise kwera uvyo ukabona abantu bose bagenda na taxi ku kazi abandi bakagenda na bus imisi yose ubwo cyose ubone umwe nibwo buzima tegereza kubamwe okay nawe c'est faux tegereza kubaho kumahera winjiza hari mvuze gute si wowe ufise akazi hakoreka kubi kuziganya kwera ngo ubonye amahera aragiye ngo ahere mabisi ayikuri sindi kugenda n'amaguru hamukore aho kazi ugakore neza hanyuma uziganye ngirije kazi zakawe ejo merekwe neza si wowe ubona ati simako wame mu manza za misi yose oya simako wame mu birori bya misi bidakenewe simako wame ugume ufite de programme kaje na programme ya vana ma income ya tu nive dufite twinjiza none wowe umuntu wese ni wowe kwimenya wowe kawe uzi kufite amafaranga make gira bije ya harure raba ngina ushaka kuyakoresha uko nyina ngana kandi ukuremwe yo kubika nyina bari a part uko ubuzima utaziganya sinzi nta kazoza reka ndavuga uko nta kazoza rero ukuri kose ibaho ubuzima nyambi imuzi zigugwa 50,000 guri igihumbi guri 5 sinzi uzoye mbaga uregerageze kwirondera uzoronka mureka kwigeranye nabandi kagerageze kuzeka kwigeranye n'abantu mutanganya imishahara iyo ni recommendation yanjye ya mbere ni kugira jean kubaho bivanye n'ivyo winjiza ntwirabisha abandi abandi bose baguze imodoka bageze iki ntibikuraba umugi utarashobora gutwa kuri gorogezo bose bafungura ibi 2000 ntibikuraba kirageze bawe ubuzima kandi mwese ubuzima buryoha bivanye nawe nyine ninge nabyi abwise rero kugira tugeziganirize ejo je ku giti cyanjye mbona yuko umunasitereza kubaho ubuzima bivanye n'ivyo winjiza akareka kugira amadepense arengeye umushahara wiwe murakoze.